They want her to see something scary. And we talked about health insurance, which we have to figure out. Also, my cell phone needs to figure out. You okay?
Allergies.
Did you take a call today?
Go get it, honey. da 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 da.
Thank you. Alright. Arrivederci.